Enuanom ne adɔfo ɔma yɛn ka na asɔfo yɛn mobɛi die okorɛ ɛnyɛ o yɛsɛ na ɔkwabrane hohoro n'anim ɛyiyi ne ho ne mu ɛde gu obi so for the sake of sɛ ɔmpa yɛ kɛkɛ na ɔmbɔ ma no no hwɛ ne wɔ yɛ o hankiyɛ kita ne ɔde pɛpa n'anim ayi ne ho ne mu apɛpa n'akyi ne ne ho nyinaa mfifire ɛmfifire yi o Jason or de pepper. Or did chin any moody chin whom now? Or really a pepper falk or brain swaining. Nancy on does any non so cot one now, no so, oh, a raddy. Yammy, who ye mobile? Yammy, oh, who ye mobile? Now send I used to buy Uncle Benny's ring for a dinner chee. Oh, my answer sound, I saw for a monster sound why. Hey, money and does any number bay.